In a tune can be song and the words all rhyme. Don't say much and it won't offend. If you see it in school, the lad will send you home. Never knowing what you're growing, think you're growing, you're all to me. Da 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 da